But we're trying our best. Ukuthi abantu beqwashiseke ngoba asigcini nje ngokukhuluma ngejele kuphela kodwa nangezimo zempilo nje in general. Abanye ke kodwa kusho ukuthi babuye bangawathathi lama tips esiya siwatshena wona. Ngijabhile nje ngimangale kabi kunosisi kade ngikhuluma naye. Wase Thekwini emlazi. Bengikhuluma naye ekuseni isikhathi eside ekhala inyembezi, ekhala nje inyembezi. Lo sisi unobhuti adlale ngaye. Mhlawumbe selukhuluma nje kahle ngelinye la kona ke lo sisi uthiwa dibana nobhuti la kuFacebook. Wam-inboxa nje wamshela. Baxoxa kwaze kwaba bafike ezingeni lokuthi